jël mu kàll.
Xamana bi nga ni daktar yi ko bi ngañu to ko ngañu ne morwa o ko ti ngañu ni en gi mo lek a sport no abi o ra ko moro kine daktar yi wo ga hospital ma we jetu ndi gi mo go le kanyo ka jogo ma timo kata cage farming na ma timo ma pido re che pond kam ti mo ri chio te do ka re chi mi pido ku ni mani o gwa bal ni mani wi pi do atho ok nyal chako penjo rech ni rech ni dak rigo abal ipenji ni topik ni ang'o marach kode momiyo rech tho koro kido ka daktari wuok e osiptal modhi e ng'anyo jopiny nyaka penje ni en weche mage momiyo daktari wuok e osiptal to thoth ne kwadhi e ng'anyo en maslahi mar japiny e maramo chunyo kano kaka jothurwa sandre idhi e osiptal ipango laini the whole day nkinji dakteche onge yath onge mashin onge laboratori onge to mage ma komiyo ok wawinj ber bet osiptendego makane watimo winjruok kwa igni abiro mokadho nwang'eyo ni koro ni winjruok ma kanyakla ni ne dhi miyo wabedo gi kwe e sekta mar thieth lakini ka gir jachien ni koro ni jogo mane waketo kogno nodhi oloko pachgi obed county obed national government to kendo be jopiny oseyudo ywak kod ng'ikruok e weche mag thieth chakre ne weche mag thieth tere counties governors wacho ni weche mag thieth osebet maber kabisa chakre weche mag thieth tere gwenge sirikal mag gwenge lakini jopiny ong'eyo ywak magisebedgo jogo mathiedhre e osiptende mane chon pod ntiere national government oseo pogruok mosebedo gi sani momiyo kane watemo timo ng'anyo wasebedo ka watimo ng'anyo e counties mawaduogo ni county based wasewang'anyo ne Homa Bay wadhi ng'anyo Embu Kiambu to nitie seche ma koro muomowa oyo ni mae koro strike ma wanyal kedo ni watimo e kor gweng' mas strike ma koro bedo national to kwasebedo gi strike to nija koro sirikal wacho ni gin there two levels of government nitie sirikal mag gweng' to nitie sirikal ma malo ma national koro e gweng' nitiere weche ma ja wayuago ni mondo gilosnwa machiel kuomgi en wach mar promotion mayudo ka daktari osetiyo kendo dok e mbalariany mochako medre moyudo masters makoro en consultant kidugo to kato ori ni koro irin consultant kaka an ni en gynecologist daktari mag jomamine iora ni koro an gynecologist to osara michula osara mar daktari makoro kochako tich onge promotions kumano ni giyeni gidhi timo e dweche adek mabiro mar ariyo mane wawinje kodgi ni tich wasandre jotich tin kabisa daktari onge numbers moromo koro ne giyeni gimoro pango mondo gindik dakteche moko anti kaunti za 14 manja poko miyo okumba mag thieth ma ing'ado wa pesa mar NHIF gi medical allowance to gikao pesa no gitimogo gik moko mopogre ok ing'ado na godo medical cover koro mano bende giyeni gidhi miyo okumba mar thieth ro kod weche mag dhi skul jogo madwaro dhi medo tiegre kaco ni gibo sponsor gi mondo gidhi gisom koro sirikal mag gwenge notimo maber kuom stepping up to national bende nitiere weche manja ntie national ayo ni gowi mar gupo mar igni abiriyo no nogi ni sirikal mamalo mabogolo pesa no to miyo sirikal mag gwenge mondo ochulwa godo mar ariyo nawacho ni wach mar interns wabo gombaka kendo ker nochikowa ni kwatieko ng'anyo ni to wanyalo romo kode kawuono kata kiny mondo wawinj ywakwa nikech en kaka nodhi ong'ise gi jatend migao mar thieth ni interns gi gin nyithi skul mapuonjre matimo mana practical kane wago kode mbaka e yo mar simu uso ni koro osefuonjo ni kata interns gi gi madakteche mathieth adier kendo wacho ni kwadhi wawuoyo kode to bro ni kaka onyalo loso wachno kata kwarito wach mar doho koro mano gi weche moko kaka mar yango kendo keto mpango mar ensure ni ok wanyal chako wadog kende ng'anyo nikech wacho ga ni singo en gowi ka ng'ato isebedo gi gop ng'ato mopenji ni bochula karang'o ming'ise ni bochako chule dwe mabiro en koro tiji kaka ng'ama ochiwo singo no mondo ichop singo no kik ichak blame jagowi kendo ni jagowi ni bendho apana kisechiwo singo to fuatilia koro kaka dakteche wasekawo singo ma jogo oseng'ichowa ni igni abiro ne gimiyowa singo ma ok ichopo singo lakini wamiyogi benefit of doubt nikech wafuenyo bende ni sirikal ma wan go ma sani ni en sirikal ma wiye tek Makati go mbaka yo na go mbaka gikidi kero mas like na mana yu ak mar jopiny oke gile kito mbele jopiny ne thagre kito ne inyre ogula ne tere jopiny tene gilinga linga mang tino mako wan manyaka kutu wan climb down wange ni gikoso nwa gila tino mara gimayo wa lakini dibe du mabere mbele kito ne jatenda ma davji ongiza ne apa wa parsi ganda solomon kane miyo mine mokariyo laro nyathi achie lo yi ngado nyathi dere yo mutupogi to min nyathi na joni ka ochopo kamano kara nyathi obedi 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 mangima wawene mama moro cha koro obedi no bedo kwa sa yware kabisa ma pande mar sirikal no yie ni jopinyo med thagre to wana wajo ni being the bigger person wana poro bolo di tido jutugi ko complicate wana poro bolo di chandre ki jutugi kwa duge hospital wame wama ni korgwe kwa bende wazazi wame ne inyira inya kika jopinyo dong wame 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 w